ema MK. Nonke ma MK nonke ngiyanizwa la ku TikTok niyakhuluma la. Nida sihlisene imimoya. Sehlisene imimoya for isikhathi singakanani ngisho nini madoda phela ngoba manje anikwazi ukutshela sihlisene imimoya kodwa ngisitshela isikhathi singakanani. Yabo? Anikwazi ukusho kanjalo madoda. Nida sihlisene imimoya ningasho ukuthi isikhathi singakanani. Anikwazi ukusho njalo madoda. Bekani ukuthi isikhathi singaka. Ngoba madoda mina njengami ngisukumile ngawovota ngawushayela ngozobhlungu inyawo. Yabo? Ngenxa yokuthi ngifuna ushintsho. Kwenzeka futhi ngendlela. Uplan ufenze uhamba hambile ngendlela. Kulungileke iparty yethu yangakhona ukuthi ithole lelo percent lelo elivumelekile ukuthi ilithole ukuze iparty isifundazwe noma iparty inational. Kulungileke. Uba umsholozi kudube sesiphakamela njengomholi wethu wakuveza ukuthi asenelisekile ngendlela kwenzakala engakhona ngesikhathi kubalwa. Besibona ke futhi ama ballot papers elilahlwa lapha yana amanye schedule amanye ehamba nezimoto amanye ehamba nemoto zamakhansela into engakazi uyibona. Enga escortiwe. Into engakazi uyibona. Ngapha komangkhosi bekuvota emahlathini into engakazi uyibona. Kuvota emgwaqweni into engakazi uyibona. Kucima imshini kobani bani ndingazi uyibona. Kwalifaka kodwa icomplaini babumsholozi. Kuthi no asenelisekile ngendlela okwenzeka ngakhona IEC. Njengomthetho nanene ubekile ukuthi uma iphathi inganesekile kufanele ikuraise lokho. In time. Wakuraise in time. IEC wakushaya indiva lokho. Wayifaka icala enkantolo. Inkantolo nayo ibona ukuthi ishaya indiva lokho ngoba mina kuthulekile namanje. Uma kuthi bafuthi asibona abala eSouth Africa bengamele kuthiwa siyovota phela uma singenalo izi futhi bengamele futhi kuthiwa sivote phela ngoba sinalo izwi uma kuyizwi lo mtolo elalela lawo part yo NC ngoba ibona kahle ukuthi fanele bezisizwe ngabo kahle thina la eSouth Africa asikwazi ukwenza kanjalo bafethu asikwazi ukuvumela lokho bafethu nina manje sasehlisa imimosho nini ukuthi nini kuze kube nini kulungile phela soyehlisa kodwa nini kuze kushayini. Yabona bafowethu mina ngikhulele emakhaya mina. Kodwa ke ngizonitshela nje into eyodwa ukuthi nina nihluphekile bafowethu nina nisathi nina iziba kona udoti. Udoti bafowethu udoti. Inonsense nonsense. Yabona bafowethu bokuthi ngasemakhaya uma igodi zingazwani. Uma ikhansela noma induna noma inkosi ikushaya indiva ukuthi ihlale phansi nalezo zizwe lezo nalezo godi lezo ukuthi ikhulume nazo ukuthi ibuyisane beqhuma induku yabona abanini nethu udlame nina luyilungisa into ayikho lonto yabona udlame liyawenza ukuthi noma uhleli phansi uhleli phansi asukume abone kuyonakala manje asukume akugekho uzosukuma bafethu masihleli nathi sinabile sinihleli njengezalukazi azona izalukazi bafethu alwazi lelizwe lelife ngathi sibuka bafethu baningi ababoshwe boshola lelizwe bafethu bafa befela lelizwe yabo laqonda kodwa ngenxa bafa bafela lona namhlanje uzoqondiswa yini ukuthi sihlale sinebile sihle njengezalukazi emadodana ngisana ukuyenza leyo nto yabona le ndini ithi udlama ngelilungisi udlama lolulungisi udlama ngoba kobuza kuthiwa yini nilwe ingoba iparty yethu ifake icomplaint yangashaya indiva indaba yayo ingoba iphathi yethu ifakile icala enkantolo lashaya indiva indaba yalo manje manje nithi nina indaba ukuthi udlama sihlisene ayinto elungiswa ngodla udlame ho udlame ayi bafuna ukudlala nina bafowethu nina musale ukudlala madoda musale ukudlala madoda musale ukudlala manje musale ukudlala kodwa manje sihlisene imimosho nini ukuthi nini until nini yabo kodwa indaba ukuthi udlama bafowethu alilungisi namanga bafana namanga bafana namanga bafana noshaka walibusa lelizwe ngodlame enjani yenzo thina solibusa thina ngokuhlala sineke sinebe njengezalukazi sizona izalukazi emadoda kodwa shonile ukuthi until nini bese emva kwalokho bafethu sithatha inqumo yebo inqumo zoyithatha bafethu inqumo zoyithatha bafethu ngoba phela savota bafethu akukwazi ukuhlala kuthuleke kanje bese savota umsholozi waphinde ngiyasitshela ukuthi asisukumeni vele angeke kade asisukume Kwa thina fansi thathe thini inqomo phela manje bafuni ngoba indaba yethu ayingenwa asibona ama citizens asala South Africa ngithi asinawo asinawo umbono asinalizwi abasitsheleke singababi ngiyabonga ngeinsizo zakithi.